plaza chingoji. Watoto wangu we, hey. Mimi mama yenu, hey. Sina nguvu tena, hey. Ya kuwa simba, hey. Simba ni mkali, hey. Aliua baba, hey.